I just said, okay, we say, Juma, we about football, no money at the crane, you see, we cushiony. Me and him see, cover them, me and him see, you do, a japadio, and keep ye and ananum, Emma, ye tree with them. Now, your home, your home, it is so who ye so shy? Won't say, ye jinna domain. Sabe, man, my name, Mabby Brainim, and don't just say, when you're quenya na jina stage ana hu ma ni ade a ese se odi obra no e se onse na ye ni ope nya sana enyo ndofo na na se be sinifo ni
ntimo amo ye star mo pema
oh
danu ye interview ha omo se tv 4 mi presenter se ye de omo pema papa o tu wo pema
o ma dwen no o ma dwen nka ma wale be oha ana se nka bi kura mi kase ma wo be dru no kra nti sa
na ya ma ha
on se e ma anu e ha me no ana omo frɛ me no omo frɛ me e bɔ ma ba so o adwuma ye ye fɛ pa bi kura ne yi mi sini no obi afa number no wa frɛ o mi hwɛ o sini sisi a sɛ de mani agye no yire ho kɔ so mi sɛ nya daje obi wa obɛwie no na mpa ibɔ ta akyire ye die ta akyire nti no na mi sɛ ma de nyame asɛ ma ye bibi ama enipa agye atum fɛ sɛ ne wa kyekyere na sase so ne akyekyere no so
o ta tena fie ofi a wo uta edukan
metra fie na edurumre bi asini no ekoba se duduo no anu ye yusu mi no me no ba me ne tene kan ti bia na otwimi no makodi no kumase na kakra me nyame dia ba fie na ma betena fie a na meko na otwe bia 10 days bia 8 days no makodi bi oso abruchi me abruchi no odi me di na otwimi nsan hwa me wu ma hwo nti bia 10 days 8 days ebi kura 3 days no makodi no mapa fi se me nyuma nyina wa na me kɔhyɛ dɛ ma me ato ma madi na me tempu ma ka ne bi twam no wahu abrafo obom tu kɔ no mwa me na me ho keka me se me babe ye adwuma nti me ntan tu kwan a ɛwɔ bebre sa
na sɛ mu yɛ sesene fɔ no ye ana mu twa movie a na ba bɔ nti na ma fɔ nta na ma start keka nsɛm bi na kyesa ma fɔ ani aba mo na ya tɔ mo video sɛ sene o sɛ nwumɔ de ayo ne yɛ totɔ e suban ya mafa
o nana enye suban ya yafa ne emume ye suban bi e bi mu afa na meme ni nipa bi akasa se saade no esese o mu gyae meme ye sini na de saade ne beta ho a e ba ho pe no ma frɛ o producer me no be kasa se bibi saa saa ba ho a
obi frɛ wo a wo kasa
o meme no na me ni bi mu kasa se mu jidi se ntɔkɔ aba sini ho e no krɛ mu jidi se de e mu kan e no krɛ emi enfa controversial bi ma sini no ho na de bia nkɔ yesɛ sini fo de sini amia nkasa me di sika produce ene tetemofra sini no titi emefo hu dia twetwe bia titi emefa emi ale company menye bi sada me am sini kura no me enfa ma station bia kura nyi ma abonte dade ye me me produce bedroom le bia ansa ne magia san ne me nti so obe family adwuma no na saba mu a ne ha me ade nti na ade ye ye asomo ma no esese
osu sude sede ntina ya omo ye nsa
I don't know mi ntimi hunu ni nti ha nipa ne bia ama na basa e bia ye ken na e sa net aba ho e bi so na ye nipa na akreti bibi sa I don't know nti ni egusu ye he
na se mu se mbi sisi ye kakra na se ya abasin kwai ya ye wa ha na santan e ra ba bebe pi ha wo se wo de ekuavik so we ready no
yeah na yera well easy
na o ba ya wo se sa na o de na nsem bi ha no wo won sam ka bebre na na crophobic ase bi ase ni bi na wetwa ana nwum bi na wabo nti na bi a ayi nsam sa e koso a mafo keka se se na si radio so na akwaje ka na de de ne ade wetwa se ni bi a na nwum na black man black sense no amafo nto nti a concert bi na mudi ye nya sa
oh nana I'm say sene o kanampa eye sansem wi abeto man mu a che se ade chian ade senyina no eye journalist newspaper se ye frɛ ho ani ya che se ye kan ho nsem bebre na de tie ne se ne ya me bai obɛhwɛ a mikuta tape yi wa ha mikuta dix 1 mikuta dix 2 kwesi bloni si proof nti na meboaboa wea no nipa bi afrɛ me na me nkasa no na meboaboa nneɛma nyina no na I'm say yɛhyehyɛ ne sɛ nei meba na deɛ mesu menim no abɛka ma ɔman nate name me fans and nothing. Na emra me soli anopai no e first call me nyae no baby free na no den na me deal fo afre me ne asofo afre me ne police fo ne makasa ne mu police fo mpanimfo ka me dia wale sem na nka me sim fan call babia enti na obi afre me na me sim nkasa be pem ne me nkasa ai na wi ase ni o sun wasa bia ochi anepa na woni ni me nsan ya hu se ne meti ya kani pa bebe hu nsa ma kire me ne o mu san ya ne me hu se in the past, in the past, it's in the lesson, na mama bravo. The Obani Becca, any nano. The amount for she said, Chile, Pier Piano, or Macassi, if you don't soon end your out at home. 17 years na end your out at home. And nay, a can a bapen you crano, or Becca, if you send me back. Me morning, teeny da. Between 2 years, my friend was the Agona Technica Secondary School. Akurano kura fe me phone swear di my temne. Na
se o ye.
My friend no kwa. My friend no kwa. Fast swear bi amaso. We say hunu na mi di. Echira o mama no. Na nyame ne he nipa di. Oblana ye bono. My den new town form ha. My kani newspaper BM. My kani radio station, TV station na so nye nye na mi beka. No be a bedia dance ya, may then mean penny bunny. Baby, imagine a be a me bundy. Crophone, you mamma born bundy. Mean you mamma to yam bunny dee. A body a majin yamin in the genealogy. And nay, a month for she actually, now for 70 and abassy. Nana, babia, and crabby free, babia, as you tree be free no. Message that you for say, I'm fine, Chemi. Name Prima Chicacra, then no more fine, Chemi. Nan can be could be a mabuam who ye pa. Then some more fine, Chemi. Nas asim wino. Mean Casso Cacra, Namishan, maybe. Echidem better menka.
Ahao.
Aha, me bebre. Nami die is right. Nami rare internet is so near dimatem. Present a be any more while yenim near super me dimatem. Ya me busa manu asem ni afa fa bi de e de jeje no omunka hu ni se yen se obi de e da che mfa nyiyi nyame won hira oda obi bia la o hye sasem wechi bia no me kan ze nyame ka ganya nyankopon se se nipa no obebre won life mu akopem tam obi wu because enye sa na mete eye duabo nemom sa na e hyam se menka nye sa na mete me hwe me ma hwe nkroforma me bua nipa e ba fie ni pa be dia dance say oba mi fie ni obesu kire mi a mi ni bikura na mi de ma nen kan pese mi mama
ebi obi wo ho pe ni pa ni eh eni onyam te ebi ni pa ni ba ho a na o de ni onyam ti ya ma fo be ka da ko da ko nti
sesa na ti a anka oja mi a che sesa na ti a ka oja mi a che na bibi nti no nana ye mpiri ya chi
eja ko abrante e A.K.A. Bidam.
Oh, what's my position?
Oh.
And you're Bram, can you hear Bram? See, see, Bidam.
A.K.A.
Bidam, I didn't move through.
I didn't move through. Now, Bidam, no, and no, 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 no.
Say, Blam, no, I quite say, Wawa, and the Bidam, you would do me no longer, sir, just when you're not there.
I'm sure I never was in the
Bidam.
Bidam. To Bidam, no, I'm not for person, only in the Bram.
And say, can any dear near Bram? Ene ye boost no nti ne ko ni
se e boost u bidam no na nsem kekenti amafo person me ye ne bidam
o nyame ne we nipa nye ye because me no sa na nyame aye me enipa bi hyehyase e firi madwumam firi
da bi bebre actors ni bi ana
hyehyase se nke be ye na me din ase na
ne actors ni bi
me kire se firi madwumam fa ko a ewusi e firi babia gya ho na ewi ase e da ho pai an ntate ewuram Obani na ama ne ho kwan na ma wi nyina ba. Me senke waja wale mfie dunso no, zetisa kokko.
Wa wanu ho so ware.
Me nu me ho. But ene aye me nwanwa se, se me wale bio pa atena me nchenya.
Na se waja wale.
E debia me ma ba kon ma bia no, me ma receipt.
O ba den.
Me ma receipt wo ho.
O so ye den.
E debia me ma kon ho ma. Se me bua oba me mani sika ko wuram edwam ko di dwabia no invoice beba make it full records free say ma hu say maybe ujai wale ya wasi pi ukura unto mami.
Ujai wale ya nono.
Ose si ya menu uti ya die.
Uye free agent.
Yenina yati ya huwa se se enye jume biyo.
Yes, uye free agent.
Meba na mefe meba.
Ah, uye free agent.
Yes, se si die mi free.
Yeni ya meba Agya Koo abranti ya ni eguso ti heya ya nene yedi nko mono. Nsemno, edoso, yeye starti siye puruma. Mukai send a year to Musa, 3 cities and not winning top money. Mukai said, or can send a banner 1 city and all the mountain bofrano or my way one, no, my way one, send a bell, no, near Bindinti, 1 city, no, the apostle in Gualan and some. Nah, so and Toka be by any near dry fast, and I will be I say war, and your baby by four so. Musai Kai say, I say, or no 2 way pride rice would be. Nanny dear, and yes, or didn't qua. What do we are? Na de aka no nkwara no wa kwara ma won no de ase fili jim ma se mi akoto agu ana mo kai nsem ni nyina nsem ne dɔso nsem ne dɔso na ma men twam ho mresisi a na afei ye ntwa ye nkomo no so komo de wa nya aka dada se bia course ni fi no ano ɔse enti wo ba kire mba ko mba ko no wonya papa mu kan kan ho ɔbɛ kama no ho atɔ no ti wei ne ho wo so no onya obetire ne die mama tmena se na so se binti wo konachi na ye twa ye ho na eja ya betwa ye nkomo no so na de mo pete e bebe kwan ama mo soma frere eja mo amo idola mo nipa no ya ama mo kwan mo ma frere bi o se mete ye ne manka me de na e wan kokora nka ye e ma kwan na ma frere na mo amo so mo ne na edi nkomo mo amo de message sa ba be Facebook wo ni na so me ken kan wo no awa ha na wa tie bi ntwa mo ma sia. Yes, I'm a quab biumba Adom TV so and they a special edition eja and kayana pana whom ye no do me so and running and ne one could hear say besay babium modia na modia sem eja kwa brantye and sem ne bay na was a debia a month for fre fra Adom TV na Adom TV na Adom TV and tea. Ah ya no be baby papa and in some watch the moon. Ne santi woni ye she bo se enei o ha betena ha na woni ya twetwe nkomo afa de ekoso wona bra bom e de ekoso wona wadie msu se bi nti o se se obeyi ne baako no o de atwere ho kakra wo ze ye den a asam de ba nipa ne papa muka nti mbrepam e se oyipia obeyi mane pii na o se nhyeda anka nye ne de sa ware sam de o de tina tv so nso aba ne sa ɛno nti na ɛsɛ yɛne ne tena sɛ na ɛma ne kwan ne yɛne ne di nkɔmɔ fa de ɛkɔso no ho ɛgya me sama wakɔ ababi mu
yɛ hɛna
mɛbi sɛ dada sɛ nyanyamia no waware ya wanu ho sɛ waware yɛ wakyerɛ mu sɛ nkanye no ho bi saa ma wakyerɛ mu so sɛ ɛyade asisi a woyɛ free agent na wohwɛ de ebaaye na wadwuma yem ate wo post so ebete so
na intimity so remfa adwuma no
honhom nko fom
ahyase no a ye bo mama ne se se na esi wo wachi no na me ni ho na magya no kwa me me ko bibia ba fie no ya me ani me ni eye me wanwa ye se ah obi ode me ni ya magu ka mu da min je na otwe mu ni nyina na oja me kwa me ba kura me nam kwa so me ni di nkomo ba de onti me nyesa te ye me wanwa obi asese e na ne nipa hu hu te ade che ye na na me sa ba ba me be hu ni na ade a nyame kasa che me won se me mowa me kire mu so nkire obi a te me ne me mran te no ye siesie fie wa na otwe man kire man kire obi a me ni obi aso ani hu nkomo e be pem ne because se e ba se bi a me dwendwene ho a ma je obi sika na me ye n'adwuma ma no anhwe Agya Koo no enim no a me kan sɛ ma nipa ne gye no minti minka ti me bo adwene ne to free kakra
wo sɛ wo ankasa wo movie sin ade ne ya na foto wo mu ya na fa sa line no so
eti sɛ eto da sofo mpo a wo tufu no gya property ne enim no enso hwe biti meto no enti minim sɛ beba sa we ni nyina beba na me bu ba bi sɛ ba bi a ewusi e free ba bi a Agya wo ho. Bi kura yɛ kan na nkanya na dwene. Nanso nipa bi. Ɛno super me ɛde frɛ nipa bi